gupfa rero ari abantu usanga bavuka bagafa presidansi bayibona barenganye hagiye bwawo Jesus afila Jesus fanda inji sasa rero ari ahanga sizosaza ari ibintu ukunda kugwara ngo za gripe ngo za nkorora ari ibintu baze kwinjira muri presidansi utazofugwara aha jiwe chuma chamai dash sizagwara yo Now you need something. Bagara, you should have been in this. Let's come here. This is because you do for the match. Shut up. You know, I came with you. You know,
Tu as dit que c'est mariage, Alvi?
Avec Omen.